ubatse ku rutare gukomeye ntacyo nzawubaha kuko nshigikiwe n'umwami ukomeye uhora ndeberera umva nubatse ku rutare rukomeye ntacyo nzaba kuko nshigikiwe n'umwami w'abami ntacyo nzaba
Don't salaam.